Yokuqala ikuthi I had not had the time ngibe anzanga ngibe lesikhathi mina njengo chairman ukuthi ngihlangane lapho kube kule question of inasingumbuzo we understanding yama languages ukuthi ungakhuluma uthi ngibona kufanele njengo chairman ukuthi ngizo buzabuzisa imbuzo ukuze ngizwisise ukuthi kanti bekule problem yini kumbe hathi engayitholanga iproblem yakhona kuleli langa nanamhlanje. Besikhuluma kakuhle si-exchange ama-words, labo bacelile ukuthi uChairman azohlangana labo njengo-chairman okhethwe isizwe, uchairman wabantu, ngibona ukuthi ufanele ukuthi ngizokhulumisana labo, sikhumelane imilotha njengokutsho okukhulunywayo ebantwini ngesintu, ukuthi labo babe lethuba lokuveza lokhu abakutholeyo babhodle. Lami ngikuthwale-ke